group yethu iqala ukucula, it's about 2007. Ayibekungekhulule endleleni sekukudala zama sewasivuka. So ukuze size sifike la sizamile, I think sesizame okwesithathu njengoba sila manje. Mhlambe umuntu osekhaya ngingasho ukuthi uma ubona ukuthi unali talente uzithemba, ngingasho ukuthi ungcono ukuzama kunokuthi uhlale ekhaya. Izozama wenza ama auditions ufail, uphinde back uhambe uyopractice olungisa lokho kuthiwa kulungisi, uphinde ubuye futhi ungapheli amandla.
Please catch us performing live at the Festivali on the 1st of November 2020. Thank you.